Mawiko ni gie thuro niendi oting'o mano motende koda ng'eto noendo mar doho mamalo makoro ni to loro yorogeko mago mag siasa ne banen jalup jatend piny Rigathi Gachagua makoro ni to oor pacho ayanga. Weche moko en motenore koda ng'anyo mag jopuonje goeko kaachiel kod jotije mag mbalariany machiegni. Nyinga en Julian Ouma, jaloko marwa en Bella Achieng'a. Ng'anyo mar jopuonje kaachiel kod jotijegoeko mag mbalariany 35 ma pacho kaendi koro ni to dhi nyime ka koro ni to riwruok mar Uasu kwayo jakom margi Constanstine Wasonga mondo mi kik chungi ng'anyo noendo ma dhi nyime ka bende gikwayo mondo mi sirikal onyal timo dwaro margi. Maendi en kwayo noendo ma bende ne ochiw koda jagoro noendo mano mar Uasu e kaunti noendo ma Homa Bay. Kae kinde ma kamago, mbalariany nogo ma Tom Mboya bende ne oriwore koda jopuonje wetegi e ng'anyo ma kamano.
We are telling the Secretary General, that is Dr. Wasonga, Constantine Wasonga, PhD, that he should not allow people to go back if money has not hit our bank account. This time, the NEC must sit together and resolve this issue, not that the national office on themselves will resolve this issue. We stand by what we are saying, and we hope it's going to honor what we have communicated to him.